bese
ekhamba kanjani lapho lethu light
ha yaphileka Shane
akubuke lokho mfana kwakwasibiya lokho akubuke lokho hey lokho mfana lokho mfethu yazi uma ku-driver nje manje khamba ngalezi moto lezi ezinkulu mfethu angisazazi bayibizani kodwa lezi mfethu hey slima semoto
wenkabi bamloya lo
ngibona ngathi bakuthakatha lokho kwasibiya wena man bakuthatha lokho kusekuncane
and ekhulumuthi wakuhlakaniphile
kwakuhlakaniphile lokho mfana omncane yiyo le nto engisho ukuthi lokho kunekusa seliqhakazekile lokho mfuni-ke futhi nalo mfana lo elinge sicela imali lo angizwa nabafana abacela imali mina
uyathandawo
uyathanda ucela imali ambuke
hayibo indawo engasicela ngimali
yeyona mfana
yeyona
mfana oza la
shesha wena ho
bona ngoba mhlawumbe singcolile noma mhlawumbe sibabi
ucela ingani imali
ayibo
angithi udume ngokucela imali wena indaba ethini ungasicelanga imali cha ngeke kulunge fana nami yasijwayela lo buyela lapha usicela imali wena hawu ingoba sinolile hamba la wena
shesha
phela nawe hawu udlule ukuthi wena udlule la kumele usicela imali asibone sibadla kanjani unoka mnanini futhi mngani wami hambe lapha buyela le nofana lo zosenza abantu futhi namnandi nomngani wami
Hey,
Nazo,
what's now? Are you
coming? Hey, come
this
man. What's now? Put your hand back, man.
Oh, what's the mistake? This is Kenga. I'm not gonna speak. I'm not gonna say what you're saying.
Hey, too. Hamba.
Hamba, man. Oh, look. That's the one that's best. I'm gonna say Hamba. Hamba. Smuga, man.
Usasihlabe la ngezansi here khona ibhathini red la nathi usasihlabe wekabi nizokushiya ngoba ngathi wena ukhuluma english engayizwa futhi nami
ahambe wolala
ngoku wena awufuna usasihlabe la
hello South Africans subscribe la
hayi ukabi akwenzeki hayi nizangala
yeah subscribe here
udawa kakhulu sahlabe.
The screen is this big. So, here, subscribe! Yabo! Rolibuanga Manda! Bye bye!